Adonai. Izingane zigcwele, isikem sami siphelele, cela ningithelele, noma yisavana nyana. Izingane zigcwele, isikem sami siphelele, cela ningithelele, noma yisavana nyana. Akasafuna ukuphumula, akafuna ukulala, aungebhadi uzolala, uzolala nana. Akafuna ukuphumula, akafuna ukulala, aungebhadi uzolala, uzolala nana. Ubhedi aza phezu kwetafula, laphe Alex.